radio inyinzo ijwi ry'ibiyaga binini
nagira mvuge ingene mu 93 ingene bishe abantu biwanje bo mu muryango n'abandi bose ibugendana twebwe twari umuryango w'abanyakarama benshi cyane twari dufise ba data wacu basenge aba mama wacu abo tuvukana abakazana abakwe abo bose barabise nta numwe yasigaye uko byatanguye batanguriye kuja kubarinjira mu ngo z'abantu bagatangura gufata abagabo abagabo bakababoha bari babiri babiri bakababoha n'ibiziriko bagaca bagenda barababurura bakwega gushikaho abagabo bose babajana gushika kuri ruvubu canke kumubarazi abandi kuri rubyironza kuko twebwe imisozi y'iwacu ihagatiwe n'izo nzuzi zitatu ariko abagore n'abana abagore benshi bamaze gukura batakibyara bamwe bari bashoboye guhunga bagenda mu mutoyi ariko nk'abantu badashobora kubona ko buhunga n'abantu bise nk'abana bangahe barabafata bagaheza baragumye muhira bagira bati kumbure twebwe nacyo batubwira naho bisha abagabo hake haza abantu bari mu mashengero ya katolika abo bita abakatekiste ne baje kurarika abagore n'abana abagore babashyira mu masengero baruduza mu masengero nsubiye inyuma gatoyi jewe mukuru wanjye yaravitse abakobwa n'abahungu bigiwe haruguru abakobwa bageze kurongorwa n'abahungu bari mu mashuri mato mato bace bafata abo bakobwa barababoha hanyuma babohera mukuru wanjye n'umugabo wiwe ku gikingi cy'umuryango w'inzu babashyira ngaho hanyuma abo bakobwa babo bari abakobwa bane barababiyora abo baje kubica benshi bose bakabakuranwa ko se na nyina babona kiyo n'ikintu cyambabaje cyane hanyuma bahejeje kubabiyora baraheza bakaca batangura kubaca ibikonjo kubakata ku mazuru n'umunwa bakabakata amabere se na nyina babona baraba bariko bararira babibona hanyuma rero niho rero bamaze kubona ko bamaze kubakata ibyo byose urumva bari bababoshye babibakata bababoshye hanyuma baca bajya gukatagura se na nyina rero se na ba nyina barabica hanyuma abo bakobwa babareka ari biruruma bagiye kubica mu nyuma kuko urumva ntaho bari bakiri bari nk'ibiruruma nabo nyine barabona kubica hanyuma ikindi mu nyuma abo barunze mu masengero hariho umukobwa wa mukuru wanjye yari muri iryo sengero kuko atari yarongowe ku mutumba w'iwabo yari yegereye hafi y'iwacu bamushyize mu isengero ujya ku mitumba y'iwacu kwa sogokuru hanyuma uwo munsi umwana wiwe yarabize umwana wa mbere uwo mwana ararira cyane ko bari babajyanyeyo kuva ku wa gatanu no ku wa gatandatu ku wa mungu mu gitondo umwana ngira yarashonje cyane yari umwana afite nk'umwaka urumva umwana amaze nk'umwaka yaba akeneye kurya urumva na nyina yaramaze iminsi ibiri atarya nta nacyo yarafite yamwosa hanyuma umwana ararira cyane ba bandi babacunze baramubarira ngo genda hajya ngo umwose ngo mva ngaho uri kuratera indura abandi niho yaca agenda gatoyi yitwa ko agiye kwicara ngo arabe ingene yo mwonsa mugabo acagira ubwenge acamanuka mu gashyamba hanyuma acaranyoronyomba buke buke arinyegeza hanyuma burira acarara aragenda ijoro agenda guhungira ahantu mu mutoyi hanyuma rero abose bari muri iryo sengero ku munsi w'imana kandi si sengero rimwe nimugera niko byagenze aho ari kuri sikirisare ku masikirisare barabinginze bagira no mu masengero hajya ikengeri ivuga ya dimanshe bahamagaye abantu urazi ko iyo rivuga ngo kugira ngo abantu bajye mu misa bobo hachi haza babicha barabicha bose barabaheza abagore n'abana. Iruhande y'amasengero hari binogo bine bine iruhande y'amasengero bavuga ngo nibyo ngo kuzogira amatwarete ngo amatwarete bari bashize kwibiti bari barabyimbye bashira kwibiti bitambikwa ngakujya woca ku kiraro bajeje kubaturira kubikira amasengero baca babata muri ibyo binogo. Hanyuma rero abo bari bahungiye mu mutoyi bakuru banje batatu bari bahungiye mu mutoyi barahejeje barava mu mutoyi baraza igitega jewe umwe amwe n'umukobwa wiwe baransanga I Bujumbura ariko babiri tuguma mu mutoyi mama asigaye wenyine mu nzu mu rugo ariko araririraho n'umukecuru yarafite imyaka myinshi yarafite nk'imyaka 95 niho rero bahava umupatiri wo mu mutoyi aracwabura abo bose b'abagore bari babahungiye ko abazana I Bugendana bagumaho bagira bati ngira ngo tu ngira twe tuzokira ni hamwe rero bahiza baraza kubikiraho mu 96 mu 96 hajya hari benshi cyane abantu benshi twe murabona ko bica abantu 600 na 48 ariko abona baciye bapfiraho baturiniye muri iyo nzu hariho abagiye bariruka babaturinira mu mashamba babikira mu mashamba mu buryo bw'uko bayora amagufa mu birengeti bakabazana mu hajya twagiye kubahamba bari benshi cyane nibishwe ari abo 648 gusa bari benshi cyane n'abapfiriye mu bitaro bose ntitwabaharuye. Hanyuma rero urumva ibyo byose abantu b'iwacu ntibemera ko hari umuhutu n'umwe yobica kuko basangira kabisa n'agahiye barumvikana cyane nta rwango rwari ruhari mu bahutu n'abatutsi. Ibyo ni ibintu byigishijwe na Frodebu. Frodebu abwirizwa ko yarabyigishije igihe kinini ata muntu n'umwe abizi kuko ibyo byose abo bantu bapfuye bose nababwiye ko jewe nta n'umwe yasigaye aba kwa ba data wacu aba kwa bande aba kwa ba mama wacu aba kwa basenge nta n'umwe n'umwe w'umuti. Mugabo naraparubenye mu 96 ndaronka utwana twanyegeye tukajyama munsi yabo bishe narashoboye kuturekipera bari abana bashika 8 ubwana buto buto tugiye kubahamba niho nabamanukanye. Rero ibintu by'ihonyabwoko iri foko tubivuga by'ukuri tukerekana ikibi gikogwa n'abapolitisiye ko kibwirizwa kuranduranwa n'imitsi usanga bagenda kugira politike bene iyo na politiki irimwo imana niyivume hanyuma abantu bose bamenye ko babwirizwa kugwanira agateka kabo urumva badahanwe boreka kubandanya gute nibigeze bahanwa ubu nibo bari ku butegetsi. Uyumvire nka 96 ako na Karolero haheze imyaka 3 bakoze genocide y'Abatutsi bagaca bacitse ku icumu bagaca bagenda bakabica bakabicira mu makambi y'impunzi bakica abanyeshuri bakica abantu bibereye muri tenza bariko bararima bariko barakora ibikorwa basanzwe bakora kubera iki kubera barishimirije bahenja kwica abantu gukora igihonyabwoko ntihagire ubakorako mwebwe mwobona gute twarigwanya gute hatabonetse ubutungane bwigenga buhana abo bose bakoze genocide y'Abatutsi nabo bose bakora ni bashikara kwica no kunyuruza abantu hatari ubutungane bwigenga naho tuzoronka tutaronse umukuru w'igihugu ari umuntu w'intungane umuntu ashobora kubahiriza bose niwe yoshobora kudufasha agashyiraho ubutungane bwigenga cange bwa butungane bwari bwabuzwe harusha tuburekarame buze kugira ngo bukore nga kujya igwanda byagenze rero ibyo bintu iwacu nubu murabona birabandanya abantu baricwa unje ubona ufite amafaranga ufite amafaranga araherera umugabo wiwe ngo bakamwica cyangwa umugore wiwe akicwa murumba ko ari igihugu ni igihugu kitagira iki kitagira ukigaba kitagira umengo nitigira inzego nikigira ikintu na kimwe abavuga ko ari mu ishyamba riri mu bikoko bijyana nta kindi n'ukuri ibindi ko ndavuga n'ibintu bibabaje kuko igihugu cyakozwe mu Ihonyabwoko kikaba kiriko gitwagwa n'abantu aribo barikoze nta kundi tuzokira murakoze ibintu bibabaje aho umuntu abiwe bose bahona ntasigarane n'umuntu numwe iwogira uti aha hari ku musozi hari uwanje yasigaye sinasigaje numwe turetse utwo twana wumva nashoboye gutora bahejeje kwica abari mu buhungiro muri kade deskape ibugendana jewe abantu bose biwanje abantu barenga 254 biwacu bo mu muryango nibo babishwe murumva ko nubu haba bo wacu mu rugo haba kwa badata wacu basenge amatongo nije naciye nge aho ndugiye nabwiye abo kandi abo babishye nyene ndabwira nigenda mwirimire mugaburira abana nitwebwe nanzi ngo tugira kuko naho ryo gumara ishyamba nacyo ryo tumarira nimugende murime mugabo mumenye ko icyaha cyo mwakoze kizoguma kiri kuri mwebwe rero murumva ko ari ibintu by'agahomera bunwa aho abawe bose udasigarana n'umwe murumva ko ari ibintu bibabaje cyane jewe namye nibaza none ubutungane tuzoronka ryari ko jewe nagize dosiye muri 97 naragize dosiye nayijyana muri tribunali de grande estas igitega mugabe iyo tribunali nta kintu yahejeje ngo inyishyure nararondeye niyo dosiye yagiye ndayibura ibindi bintu bibabaje cyane womenga abantu babifashe nk'ibintu bisanzwe iyo hari Ihonyabwoko abantu batari hanye ririsubiriza Ihonyabwoko abantu barikoze uyu munsi wacu Burundi ahaba atahandi ku isi biraba nibo bari ku butegetsi murumva ko atarukiza u Burundi rufise uyu munsi biriko biragirwa nibibatangaze kuko abo batwara nibo bisha biwacu abo babarisito nibo bisha bo mu kibimba abo nibo bisha abanyabugendana nibo bisha abanya abibuta nibo bisha abitenza none murondera ko bogira icyiza gute rero ibyo byose abarundi nibamenye ko babwirizwa kumva hasi bakitukanga kwihonyabwoko libandanya kuwo ari we wese si ku mututsi gusa kuko babigiriye abatutsi mugabo n'ubu abo abanyuruzwa baranyuruzwa atari abatutsi rero twifuza yuko abarundi boja hamwe bakamenya ko tubwirizwa kugwanira iteka ryacu nk'abarundi murakoze